muraho imunsi tugiye kurya inyama inturyi umuceri imboga salade karoti abatayibonye mwihangane mwiko gukora subscribe like share comment.